Kulomzekelo kuthiwa the marching band is holding a raffle at a football game with two prizes after the first ticket is pulled out and the winner determined the ticket is taped to the prize. The next ticket is pulled out to determine the winner of the second prize. Are the two events independent? Explain. Uthi ke umbuzo wethu mandikucacisene. Kuthiwa apha kukho i-band yamaxilongo. Namaxilongo ke ngoko abambe umdlalo apha. Kukho apha khona kuzothini kuzochongwa intoni owinileyo kuzothukutshwa. Amaphepha amatikiti sekuchonge abawinileyo. Ngoko nge into ezokwenziwa lakuba itikiti lomdlali oqala ewinile. Lizoncanyatheliselwa phi kwiprize yakhe okanye kwintoni kwibhaso lakhe ze ke ngoku kuthini kwenziwe for umdlali olandelayo. Ke ngoku uyabuza ke ngoku ubanangabazi ezi events zimbini nazi xhomekekile na kwenye. Njengoba kuthiwe the next ticket is pulled out to determine the winner of the second prize, iyacaca ukubanangaba khange liphindiselwe itikiti lethu. Masiqale ke ngoku sazi ukuba zintoni independent events, sithe enye ayixhomekekanga kwenye, isiphumo senye asixhomekekanga kwisiphumo senye. La matikiti ethu ke masithi ngutikiti A, B, C. Umdlali wethu wokuqala masithi uye wafumana itikiti A. Umdlali wethu wokuqala uye wafumana itikiti A apho azofumana intoni ibhaso lakhe ibhaso elingubani elingu-A ilibhaso lethu lokuqala. Siyabona ke ngoku sizoshiyeka nabani namatikiti amangaphi amabini ngoba eliya lokuqala khange libuyiselwe. Masithi mhlawumbi ukuba umdlali wethu wokuqala ebeye wafumana ibhaso uB atsho afumane ibhaso lethu lokuqala silifumane kutikiti B, besizoshiyeka namatikiti amabini uA noC enzele apho umdlali wethu wesibini ebezokhetha phakathi kwalena mabini. Kodwa ke ngenxa yento yoba khange ndiphindiselwe elaa tikiti lethu lokuqala ngenxa yento yoba itikiti lethu lokuqala khange liphindiselwe, asizukwazi ukuba ntoni namathuba amathathu for umdlali wethu wesibini. Sitsho ke ngosithi ezi events zitheni dependent, enye ixhomekeke kwenye. Umdlali wethu wesibini into azoyikhetha ixhomekeke ukuba umdlali wethu wokuqala ebekhethe ntoni. Ithi ke ngoku impendulo yethu not independent. Ngamanye amagama ezi ziphumo zethu azizimelanga. Isiphumo sethu sesibini sixhomekeke kwisiphumo sethu sokuqala okanye kwibhaso lethu lokuqala eliye lakhethwa ngumdlali wethu wokuqala. Sithi ke ngoku ezi events azikho independent. Ngamanye amagama zitheni zi-dependent. Ubana ngaba besithi xa sigqibile silibuyise itikiti lethu ezi events ke bezizoba dependent ngoba besizophinde shiyeke nantoni nokhetho lamatikiti amathathu kodwa asilibuyiselanga itikiti lethu. Ezinto zihlala zinjani zi-dependent. Sawubona ke kweminye imizekelo ukuba singayenza njani ukucacisa i-independent ne-dependent events.